I whakahaere hia te whakataetae e uru atu ai ki te taumā hekeheke Manu o te ao ki Tāmaki Makaurau inanahi. I te wahapū o te uri ngutu ngā toa Manu o Aotearoa e mahi ana i wā rātou mahi. Ko etahi o ngā rongonui i hāpa i te kaupapa inanahi ko Lewis Clareburt, whakaihu waka kauhoi o te ao no te waka o Tainui me te kāpene o mua o ngā ōpango me Sean Fitzpatrick. Mea nei te pūrongo a Moana Makapelu Lee.
Topa ana te manu, he tohu o te wā raumati. Ki kornei ki te pokapū o Tāmaki Makaurau, hui ai nei manu ki te tuku i tō rātou tino, mana manu, ahakoa nui, ahakoa iti. Tai mai ana matua keke me whanaunga rongo nui hoki.
Tino mihoro tēnei, tēnei kaupapa, kei te ako ngā tikanga o Tangaroa Rawako Hini Moana, ki raro i te kapua manu.
Arā, ko te toa mētara koura o Waikato Tainui, a Lewis Clareburt tērā.
Trying to go from one world champs to another, so I mean it could be quite a cool idea, you know, going from one to the other.
Kātahi anō ka hoki mai ngā whakataetae a Aoki Doha, i reira whai te taitara o te ao.
What a big time swim for Lewis Clareburt, world champion.
He rekoata anō tō Clareburt mō te manu hoki.
At the Olympics in Tokyo, I claim to be the first person to pop a manu in the Olympic pool.
I'm all the way up.
Didn't go down as well as I was hoping. The technique wasn't quite there. There's quite a lot of critics in the New Zealand community with the manu styles.
He oi karawhiua tonu ana.
Well, that's why we go for three jumps, Manu. That's why we go for three jumps. That's okay.
Well, I heard the commentator say that I need to get my feet a little bit straighter or higher, so, yeah, I might have to try that for me, myself.
Ko te toa ōpango o mua a Sean Fitzpatrick tērā i whakakoakoa anō i te marea. Meki, he mātanga o mua.
I was a little bit nervous, to be honest. I was tossing between doing the manu or doing a coffin. So the guys had told me to do the coffin. It was a bit easier. But, you know, not quite what I was expecting, but it's the first one I've done in competition.
Engari ka uaua pea te eke mā ngā tokorua nei i te nui o ngā mātanga i puta. Me te whāinga kia manu te rere ki roto, I ngā whiringa toa hei te maihe. Moana Makapelu Lee, te karere.